Pyramid TV, we are on time.
Mubandanye n'ikibazo cabajijwe na Mireye yabajije ibijanye na basket mu gwadi na bumo wigeze gucibwa ibihano ati n'ubuwe ihiganwa rigomba ritangure uzotanga uburyo ni wa wundi nyene mbega ubuya bazitaba amahigano
murakoze cyane ibyashikiye dinamo muri rya higanwa ati mbega ntibizohaba bisubira gushikira urunani nago hamwe gwogirirwa ibake gushika muri ayo mahiganwa ubwa mbere ica barundi bomenya nuko burya urunani nivyo hari intambwe ruteye mugabo ntibiragaragara ko ruzoshika kuri ugo rwego kuri ugo rugero rwo guhiganwa muri iyo ntumbero ariko icyizere ko kiriho kuri urunani rushika ngaho leta ntiyagumyireza amaboko burya ibuye riserutse ntiriba ricisha isuka kandi igiti ntikigukora mu gisho kabiri nicyo gituma aho bigeze ubu ibishoboka byose biriko birakorwa kugira ngo agashitsi dinamo yatsitaye ko urunani nigwashikirwa ntiruzogatsitare ko mbere nibiriko birakorwa mu idonido kumbure aya mu bushikiranganji bujejwe mu byo bujejwe harimo inkino ndaza gusaba yuko umuvugizi w'ubushikiranganji atanga umuco w'ubuhinga ariko ngahumuriza abarundi yuko ibyo vya visit Rwanda nawe ba visit Rwanda cyangwa irindi shira hamwe risanzwe rije mu byo gufasha uwuje kugufasha agufasha kwirikije amahangiro yawe rero muvugizi w'ubushikiranganji ndazi ko afise umuco yongera ko atomora mu by'ubuhinga w'ubushikiranganji mu byo bujejwe harimo inkino arashobora gutanga umuco w'ubuhinga jewe ntadomye ko kuko nibi by'inkino bya basket yari usanga ntabishikira cyane ariko mu ntumbero yuko atagashitsi katsitawe ko na dinamo ejo kosula gutsitagwa ko n'urunani ico abarundi borema
mu bushikiranganji bujeje inkino sinzi ko hari ico mwongera
murakoze jewe ni ambasaderi rimi barampama umuvugizi w'ubushikiranganji mu byo bujeje arimo inkino mu nkundire mbanze nshimire gose abakunzi burukino gwa basket ndetse n'abarundi muri rusangi batacha intege n'ivyashikiye dinamo kijyagiye nkuko mwagiye kubikurikirana umuba wakarabishikiriza umuntu yiravye ingene inkino ziko zitunganywa ubu muri ico gisata birashimishije cyane abarundi benshi cyane abakunzi b'umupira w'amaboko basketball baza kubwinshi kandi bibaraye bitunganywa neza ngarutse rero ku kibazo cabajijwe nivyo urunani rurerutse gutahukana intsinzi mu nkino za play-off zitunganywa ku rwego rw'igihugu nico gituma uwo mugwi nyene runani ari bo bafise uburenganzira kuko cababananya inkino bita road to ball nukuvuga inkino zibaganisha kuwundi muce bita ball izo nazo zikaba ziriko zitunganijwe ko zizoba ku magenekerezo ya 15 gushika 20 ukuno kwezi nyene mu gihe urunani gutahukana intsinzi ruca ruronka amahirwe yo kwitabiriganwa bita elite 16 atangorane nimwe ihari bisobanura yuko muri zi ndinganizo zibiri za road to ball niyo bita elite 16 izi zitunganywa ni shiramwe mpuzamakungu inkino basketball bita FIBA kandi aha nta ruhara barurimwo uwo bita sponsor bisobanura yuko imigwi ifite uburenganzira bwo kwambara imyambaro yabo nyene uko bahisemo uruhara rwo bita sponsor ruseruka iyo imigwi igiye mu gice kigira gatatu no kuvuga inyuma ya elite 16 acyatangura ikindi gice bita bal ico nacho kigatangurwa ni nizindi nkino bita conference igasozegwa n'iyo bita playoff ku rugo rwego aha rero niho umusponsor aseruka kandi ni naho hacamenyekanwa neza ibijyanye n'imyambaro uko bimeze hariho rero amategeko atangwa yerekana ingene izo nkino kuri ico gice zitunganywa kandi imigwi iba yaronsa amahigwe yo gushikaho barayerekana amategeko bakemeranya kuri ayo mategeko bagashira ku mukono twibaza rero yuko igihe tuzoronga amahigwe yo gushikaho niba twereka ibitunganijwe ni nawe tuzoronka ico dushaka gushikiriza kubijyanye n'umwambaro ariko naho bimeze uko abasanzwe barongoye febabu nibicaye babananya bakora tubibutse yuko mu minsi iheze usanzwe arongoye ishyirahamwe mpuzamakungu y'umupira w'amaboko basketball fiba yaragendeye i Burundi kandi baragenda na mitari bike kubijyanye n'izo nkino za basketball tufite rero icyizere yuko nitwaronka amahigwe yo gushika ku rugo rwego nibaza yuko intambamyi twahuye nazo igihe cha dinamo vyukuri tutazahura nazo murakoze
Pyramid TV, we are on time.